olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan.
E to atolu se fulmala lima tangata ua maa lili uma le faa se fulmala tolu e maa tu ia o la to umanu anga ina uataia masolia i ese loli i le tausanga i le taulanga o zuhai i saina. I se whaamatalanga mai leo leo o lo iai lo lato utali tonunga o le loli na aveina ma le faa moe moe ese tangata e fasi o tia ai ma faa o manu anga i ni tangata na faya lato faa malo si tino i se nofoanga o ta alonga i zuhai. Ua saisai e leo leo i seina se ali i eono se fulmale lua tau sanga le matua, ma na faaali e leo leo, na maua oia i tutonu o le loli i le nofuanga na tupuai le faalavelave, ma na moli mawina ni maanu anga ilo na ua, maseanga ese e fōringa mai o ni maanu anga na ia faao o ia te ia lava. Ua faa mawae le taitai o le kalesia engelani i le lalolangi Archbishop of Canterbury Justin Welby. Ina ua faa salalawina se ripoti e faa tatau i se tasio faife au ole e kaile siya engelani na tuua ia ile faya o feuswa inga faa amalosi maisi fainga maata ngā ile whanau. Olo faite o ina ile ripoti ile Archbishop ilona leeli ipotia ile oleo ma faya se faa i unga ile faife au na tuua ia o John Smith. O John Smith nōti Afrika i saute ile tausanga lua fe se fulu malabalu. O se tasi na sā waina John Smith, mō le lima tausanga o le ali i o Andrew Morse. Na whaalia Morse le ngata i le whaia i ata ia o feuswa inga whaamalosi, ai o le sā wā o le whaifeau John Smith i le tāina o ia i le lāau le Cain.
The abuse itself was physical. It was caning many, many hits with a cane, but the far more damaging to me was the mental anguish that came along with it, and the sort of counting down from one beating to another. For my 21st birthday, John Smart suggested or told me that I needed a special beating, and at that point I decided that my life wasn't worth living, and that I'd rather face death than another of his beatings.
Andrew Morse, ole faifeau na tuua ia o John Smith, ole ua faamavae ole taitai ole kalesia engelani le lalolangi Archbishop of Canterbury Justin Welby, olo o tuua ia ile ripoti ilona leeli potia ile oleo fainga sāwa ale faifeau John Smith. A o yei se fafita uli lo soifuanga ile sa waina ma mana omia se fesoswani e mafai ona e maua ile lifeline tasi tolu tasi 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 fa po o le suicide callback service ile tasi tolu o ono limaiva fa ono fitu. And for the kids helpline, you can find it on 1-800-55-1800. The kids helpline 1-800-55-1800. I nisi o tala na whaia se whaasalolonga le pālemi o Israelu Benjamin Netanyahu i lunga o se ata video na ia saunua sa o ai i tangata nuu o le atunuu o Iran na ia lapata i ai o le wha awau o na whaia o se whainga Iran i pomu o lo ta whanaina anga i Israelu o le wha umiumi fo i lea o whetawa inga mātilia whaina ai lea tina e o le tamau a ingo Iran. Na whaali e Benjamin Netanyahu o le osofa inga mulimuli neia Iran na mai mawai le owa i le lua biliona tala Amerika a le atunu u o Iran.
Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran. That's it.
Ise ata video le fa'asalalonga a le pa'ale mio Israelu na faya'anga i Iran, Benjamin Netanyahu. Na amata ile masina na te'enei ona osa fa'ia e pomua Israelu no fuanga o le military a Iran. Ua faaalia e le fafonga whetalai o le mātou sui le whono whaitula whono i Amerika Mike Johnson. Ua sauni le vaenga upuwhaia le Republican Party e whaatino wholofolanga a le presidente filifilia Donald Trump na whaia i le campaign. Na ia faaalia o le whaatino ino nei wholofolanga e amatatonu i le aso muamua e to e nofo ia i e Trump le ofisa o le presidente i le whale papae. E au fiai, ma le tīpoti e se ina o le whaitau miliona o tangata au mau, ma suinga i tūlafono e whaatatau ia o ngai Amerika. E le ngatai lea o le a ia tāo fia umasu e suenga o soli ngā tūlafono e pe o na whaasanga ia te ia.
This leadership team standing behind me has been preparing for this moment, and we are ready to deliver on America's mandate in the next Congress. When President Donald Trump won the presidency in 2016, we all look back and recognize that the Republican Party was not fully prepared for that moment, and precious time was wasted in the beginning of that Congress. I know it well because that was my freshman year in Congress. We began in 2017. We are not going to make those mistakes again. We will be ready on day one. We are prepared this time.
Le fofonga fetalai o le mātō sui le fono faitu la fono i America, Mike Johnson. Olo o yei popole ngai nisi ile ono a afi o le atina e o Ausetalia i fuofuanga le peresetene filifilia o America Donald Trump ile taimi e a mataina ila na whainga malo fau. Ua fole fole Trump le faatulanga ina o tiute ile tele o loa e faatau inatu e America mai atunu ui fafo e afi ai ma Ausetalia nei. Ai o lumana yei le fonotanga ale APEC, le Asia Pacific Economic Corporation, na saunua le palemia Anthony Albanese i le ABC, o whewhatawa inga se tasi o mata upu na lavea i le lātanonoanga ma le presidente filifilia Donald Trump.
I pointed out that Australia has, or the United States has a trade surplus with Australia. So it's in the United States' interest to trade fairly with Australia, but it's also obviously in Australia's interest. The United States is a major investor here in Australia. That investment creates economic activity, creates jobs.
Le palemia, Anthony Albanese. Manatala muli muli e ova i le lima se fulu wafe tangata tau si mai po nurses. I falemai faitele i New South Wales, na sāva vali ese ma alato ngā luenga i se strike i le aso ana leila. E luas fumalfai tu la le soli tu o nurses i le lato mau mō se si i tanga o se fulmele lima pasene i o lato tutongi. E ui i se malienga na faie le famsinonga e tā o fiai ona o a fianga i o unanga soifua ma lolo ina i le setete ai ua whaata unu uina lava le strike tangata tausi mai ma le aufa tosanga po o midwives o lo wha moe moe e a fiai ta otonga i le wā o le ono se lau i le fitu se lau na wha moe moe ina e faia i le asoana leila. O lo finau le junia tausi mai ma wha tosanga midwives e te tau ona si i o lātou tutongi e pei ona whaia e le mālo se tete i a si i tanga i tutongi o whaia onga le au whainga lua ngā taavale mai ma leo leo i New South Wales. A ena whaalia e le minisita o le soifua mālo loina o se si i tanga i tutongi o tausi mai e whai tau piliona tā la e aluai ma o le āmatua māwulunga atua i tutongi o tausi mai i New South Wales pe a whaatusa i tutongi o tausi mai i Queensland, Victoria. Mai si se tete. O a tātou talana.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.